chuto no ganiru kane chero nunua una gaya mumike una gaya lani agame ja kamchitu nuo kasomwendi ditu kwaso biki na chuku nuku ya nine gabe na mesu wenye yisiki
your heart desires. All day long you are working so hard. Instead of success, all you get is loss. And now you wonder, how could this be? Now your efforts are no wasted. Never be discouraged, learn to be dismayed. Put your trust in God, He will surely meet your needs.
Wala bwa nso ne nyekwara ha aka ọbụ eziokwu na onye ezi omume ga-ata ọtụtụ ahụhụ mana Chukwu ga-azọpụta ya na ha niile n'anya anyị oge ụfọdụ ọ na-adị ka Chineke a na-egbu oge ịzọpụta anyị n'ọnọdụ ọjọọ anyị mana anyị kwesịrị ichere oge Chineke maka na ọ bụ nkịta nwere ndidi na-ata ọkpụkpụ gbara agba ya bụ nwee ndidi na olileanya maka na oge nzọpụta gị adịla nso ka Chineke gọzie anyị zọpụta anyị n'ọnọdụ ọjọọ anyị niile n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen.
Zion, which is mighty as the Lebanon's. All I endeavor and I'm progressing. Truly, we are very successful.